nina besilo nina beqhawe nina bentule bande ngodonga kwabheka uZulu qasa lika wasi inkomo esengwayiviyo ngiyabingelela bakwethu ngethembani saphila bakwethu iNtungwa lasenhla bakwethu ngicela ningene bakwethu ningene KwaSokhumalo TV YouTube KwaSokhumalo TV YouTube ngikwaSoshangane ke namhlanje bakwethu ngikwa Nxumalo ngikwaGasa uSoshangane ke insizwa ke yakwa Nxumalo eyabeka ke induku ebandla yazakhela igama ngesikhathi somfecane kusho ukuthi lensizwa iqhawe ke yaba ke iqhawe ke lenkosi ke uzwide ngenkathi ke kuliwa lapho enkathi inkosi uzwide yehlulwa ke inkosi uShaka ngo-1821 kaqoqi emhlathuze nasehlathini lasenkandla uSoshangane ke owayedidiyela ke impi ke yenkosi uzwide uyena ke wayeumhleli wayo umdidiyeli wayo bakwethu nina beqhawe ngemva ke kokwehlulwa kwayo ke impi yenkosi uzwide uSoshangane ke wakubona kukuhle ukuba ke aphikelele enhlanezwe alifulathele lakwaZulu aphikelele enhlanezwe nina beqhawe akezanga njengomfo wabo ke umfo wabo uSomaphunga simbona ke eyokhonza ke esilweni uShaka ngemva kokwehlulwa ke kwamandwandwe nina beqhawe uSoshangane ke ngo-1822 wakha ke edalagubha edalagubha ngasemfuleni ke ubhalule edalagubha isemozambique ngasemfuleni ubhalule kushuthi i-Olifant River bakwethu ubhalule luyanyuka uma ke lugeleza luyanyuka ke alwehli lubheka khona le komozambique luqala lapho isiphetho sayo isisalo sawo somfula ubhalule silapho ngasendaweni okuthiwa yise emelo bakwethu uqala lapho umfula ubhalule Olifant River uhambe njalo uziyochithela ke olwandle lwaseMozambique nina beqhawe wafika wakha obhalule ke uSoshangane edalagubha ngo-1822 ngenkathi efika ke kuleya ndawo wahlasela ke iqeqebane lamangisi elalikade liholwa ke uCaptain Owen kodwa akalinqobanga kuthiwa zashana zaye zabukana ekwazise phela amangisi ayineyibhamu akwazi ukuyivikela impini kaSoshangane kodwa ke sibona ke kwahamba ke wagcina ke sewumngane uSoshangane naye Owen bagcina sebabangane abakhulu nina beqhawe kwathi ke ngo-1826 uSikhunyana ke wahlaselwa ke impi yelembe eyindololwaneni empini yaseyindololwaneni yehlulwa ke impi kaSikhunyana kwehlulweni kwayo kwaphuma ke amandwandwe ke amaningi aphikelela khona edalagubha ayoyinikela ayoyibandakanya ke noSoshangane ngakho ke wakhula kakhulu ke umbuso kaSoshangane wakhula kakhulu wathola lokhu ngesilungu okuthiwa yi-boost asihlabele mkami bakwethu asihlabele mkami ngo-1828 sibona ke ilembe liphaka ke impi yaphikelela khona ke dalagubha obhalule yayohlasela ke uSoshangane impi yelembe bakwethu yaxakwa kakhulu ke unakane uhlobo lwebawo olwalikade likhona xakile ngaleso sikhathi ukutholwa luluma umuntu angayiqedi nje insuku ezintathu esaphila impi yelembe ke yalunywa kakhulu ke lezo yibawu lezo lelo nakane lolo mina beqhawe kwafa amabutho amaningi kakhulu empini yelembe esingabala ke kuwo umntwana onzibe nina beqhawe umntwana onzibe ke wayomna wakhe weSilo umpande kushito wayelanye babe yingane zikaSongiya kangotsha wakahlabisa nina beqhawe kushito umntwana onzibe wayelanywa ke umntwana ke untikili umntwana untikili wendela ke enkosini ke uMayanda kaVeyane ekwazalwa ke inkosi uSomkhele nina beqhawe sihlabele mkami bakwethu sihlabele mkami kwathi ke ngo-1829 uSoshangane ke wafuduka edalagubha wabhekisa amabombo ngapha ngasempumalanga endawo ngasemfuleni inkomati river manis river wathi ke lapho ke wahlangana neyinsizwa lapho ekonxaba kambekane kanye nozwangendaba kushuthi bagcina ke benze ke umfela ndawonye bavumelana bathi ke bayosizana ekwakheni ke imibuso yabo. Ngempela ke bahlasela ke izizwe ngenhloso ke yokwakha imibuso yabo. Badala omkhulu monakalo ke lamakhosi lamaqhawe la ezweni ke laseZimbabwe. Emakhosini ke abanyayi, amakhosi ke amakaranga kanye namanye badala ke omkhulu monakalo, bawabulala bakwethu, bawabulala nina beqhawe. Inkosi uMzilikazi ifika nje kuleli yazwe vele umonakalo wasewudalekile, kanti ke yona izange ihlasele. Kwahlasela bona onxaba uzwa ngendaba kanye noSoshangane. Nina beqhawe, nina benkosi, nina benkosi yakithi. Asihlabele mkami bakwethu, asihlabele mkami. Asihlabele mkami, asihlabele mkami nina bakwenu. Kwathi ke ngo-1831 aqhabuka igoda phakathi kwabo onxaba uzwa ngendaba kanye noSoshangane. Onxaba noSoshangane, onxaba nozwa ngendaba bahlanganyela ke uSoshangane. Balwa ke noSoshangane, kwaqhubuka enkulu impi bamhlanganyela. Kodwa ke wabashaya uSoshangane, wabachitha. Uzwa ngendaba wabaleka wabheke ningizimu yezwe laseZimbabwe. Wathi ke unxaba kambekani washona enyakatho. Nina beqhawe, nina benkosi, yasihlabele mkami, sihlabele mkami. Nina beqhawe, sihlabele mkami. Ngo-1834 uSoshangane ke simbona ke esezinzeke ngase izwe lakhe kusho ukuthi lalikade lisuka ke ngasemanyika, osekuyimanyikalendi, isifundazwe sasemanyikalendi khona namhlanje eZimbabwe. Lalisuka khona izwe lakhe linyuke lize ke liyongena ke eShamayite, eShamayite ledlule ke umfula ke uSabe, lihambe njalo lize liyovinjwa ke ichweba lasemabhuda. Nina beqhawe, lase lilikhulu ngempela izwe lakhe, nina beqhawe. Ngawo ku-1834 uSoshangane waphinde futhi wabahlasela futhi uzwa ngendaba, wabashaya. Waqala ngayo uzwa ngendaba eningizimu yezwe laseZimbabwe, wamshaya. Walandela ke ngonxaba, wayenkanise ngenhla kwezwe laseZimbabwe. Unxaba ke wabaleka ke wagcina ke seyithele naye phezu kwakwesizwe sabaholo esasikade siholwa ke inkosi yaso uSibindwane, Sibitwane, Nkosi Sibitwane. USibitwane wayekade suke entabazwe Harry Smith, ebalekela ke ulaka ke lwenkosi ke inkosi yesifazane indlovukazi. Indlovukazi wayengeyona inkosi, wayesabambele ke indodana yakhe yayisakhula ke uSikonyela. Kusho ukuthi leyo ndlovukazi ke uMantantisi, uMantantisi yabahlokwa, nina beqhawe. Zanqikilana ke unxaba kambekane noSibindwana ngaphakathi emfuleni uZambezi, okuthiwa wawudlindiwane. Cha, wagcine sale khona ke unxaba, wakhothamela khona, wakhothamela khona nina bakwethu. Nina beqhawe, sihlabele mkami, sihlabele mkami. USoshangane ke wagcina ke akheke umuzi wakhe ngaseShamayite. Wawubizwa ke ukuthi kukwaGasa, wawuqamba ke ngomkhulu wakhe uGasa. AmaPhuthukezi ke agcina ke etheke kukwaGazankulu, ayihluleka ukuthi ke kwaGasa omkhulu, ngoba lo muzi wawubizwa ke ngokuthi kukwaGasa omkhulu. AmaPhuthukezi ke ahlulwa ke ukuphimisa ke lawo mazwi, agcina etheke kaGazankulu, kaGazankulu. Namanje nje kudume nje ukuthi kaGazankulu. Nina beqhawe, nina bembube. Omunye wemizi yakhe kwakuthiwa kukashayimithi, kukashayimithi kuwumuzi ke owagcina ke kubizwe ke yonke indawo yaseShamayite ngawo lowo muzi. Nina beqhawe, asihlabele mkami. Yayibeka ngempela induku ebandla ke into ke into kaSokakazikode, into kaNxumalo yayibeka ngempela, ngoba sibona ke ihlula amaPhuthukezi khona futhi ke kwaGasa. Yawehlula, yawashaya impela, yawanqoba ize ayinezibhamu, yawashaya impela kangangokuthi agcina ke esekhokha ke intela esengaphansi kombuso wayo. Nina beqhawe, eseligebisa ngempela ikhanda kumfoka Nxumalo, nina bembube. Asihlabele emkama, sihlabele emkama bakwethu ke ngo 1858 sakhothama ke isilo sikaGasa, sakhothama isilo sikaGasa. Ubukhosi ke babe ke sebuthathwa ke inkosana yakhe uMawewe. Wawususa ke umuzi ke wawuphindisela ke edalagubha umuzi ke wakaGasa endaweni okuthiwa isobiyeni obiyeni obiyeni khona edalagubha. Akabusanga isikhathi eside ngoba ke wahlala nje isikhathi esincane kwaphela nje isikhathi esincane nje wahlaselwa umfo wabo uMzila owelekelelwa ke amaPhuthukezi owelekelelwa amaPhuthukezi wanqotshwa ke uMawewe wabalekela ke enkosini ke uMswazi ingwenyama uMswazi nina beqhawe ngenhloso ke yokuyocela ke usizo. Kodwa ke kubukeka sengathi wagcina engalutholanga lolo sizo. Ngemva ke uMzila ke bakwethu uMzila kaSoshangane wabusa nje esebusela nje amaPhuthukezi. AmaPhuthukezi ayeseyidlile evelela kaGasa alidla ngakho kwelekelela uMzila nina beqhawe ayesezenzela nje amaPhuthukezi ayesezenzela ezweni lakaGasa nina beqhawe. UMzila ke wazala ke isilo ke ngoba babeyizilo phela abakwaSoshangane babeyizilo ngoba phela kwakukhona amakhosi ayekhothama ngaphansi kwabo nina beqhawe namaPhuthukezi imbala ngakho ke babeyingonyama la babebakhulu ongebona nje abantu nina beqhawe ingonyama ke uMzila yazala ke ingonyama ke uNgungunyane uNgungunyane wayebuyazwele kaMdungazwe owakha ke umuzi wakhe laphaya endaweni ke yasencayincayi yaziwa manje ukuthi kwashayishayi umuzi wakhe kwawubiza ukuthi kukwamandlakazi nina beqha umuzi wakhe isigodlo sakhe esikhulu kwakuthiwa kukwamandlakazi lo muzi wawumise lapha eshayishayi encayincayi nina beqha uNgungunyane ke wazama ke ukuhlasela ke amaPhuthukezi kuba ke abuyise ke izwe lawo izwe lokhokho bakhe kodwa ke kwahlangaza emkanye nomoya ngoba wagcina ke boshiwe wadingiselwa ke eAngola wagcina ke edluliselwe ke ePortugal kushuthi waboshwa ke nendodana yakhe inkosana yakhe uGothithe ngoba abaPhuthukezi ayifuna nje ukuqeya ukumake sure uqinisekise impela ukuthi ke ayabuqeda nya ubukhosi akusekho futhi umuntu oyobuye futhi avuse ke ikhanda ngakho ke athatha nendodana yakhe uGothithe bagcina ke bedluliselwe ePortugal uNgungunyane ke yagcina ke ikhothamele khona nina beqhawe kwathi ke uGothithe ke wabuya kodwa ke ngenkathi ebuya wafica sekubusa ke umna wakhe nina bakwethu uThulamashi okwaqanjwa ngayo idolobha lapho laseThulamashi nina beqhawe wazama badla uGothithe ukuthola ubukhosi bakhe ubuthatha ubukhosi bakhe komna wakhe owayesethathile kodwa kwandlangaze emuka nomoya ngoba ke uThulamashe wayevunwa kakhulu umpisane ke bathi ke abakwampisane bathi umpisane wabe yindodana encane yesilo sikaGasa uSoshangane kodwa ke ngokomlando ke obhalwe phansi kuthi umpisane ke wabe yindodana kaMzila ngicabanga ukuthi baqinisile abakwampisane uma bethi ke umpisane ke wayebe eyindodana encane ke yesilo sikaGasa ngoba vele lo mlando lona obhalwe phansi isikhathi esiningi ke ubuye ke ushaye ke eceleni awushaye emhloleni bakwethu ngicabanga ukuthi baqinisile abakwampisane kushuthi wavuna yena ke wathanda yena ke umpisane ke wathanda uThulamashi kangako ukuthi wamtshela impela ke uGothithe wamtshela emehlweni ukuthi angeke kuze kwenzeke lokhu ubukhosi ngeke kuze ubuthole uThulamashe ke wagcina ke efudukile lena ke eMozambique wayokwakha ke khona la sekuseThulamashe khona namhlanje wavusa futhi omunye umandlakazi namanje nje kusekhona ke indawo kuthiwa umandlakazi khona eThulamashe kuthiwa kukamandlakazi nina beqhawe bakhulu abantu bakaNxumalo bakwethu bakhulu osothondose bakhulu ozwide ondwandwe bakhulu hayi kancane bakwethu siyabonga ningene bakwethu ningesabi sisazoshaya nje amavidiyo nje right right hayi lento yokuqopha le nina bembuke niphile 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 nina bakwethu niphephe niphephe uselthatha ngomkhuntu endunda kusuka ongempi ngempi endunda kusuka uselthathe kusende endunda kusuka ongempi ngempi nina bakahlamvana bhola umlilo endulini kubaswe ngumantshonga benoqele bana izima lemnyama sinakanaka seyincwadi ebeyibhalwa umbali made kwabamhlophe abelungu uzulu laduma obala lapho kungemunga kungemtholo nina beqhawe